as ebi e wo vitamin C e ye ascorbic acid
e ye ahaban
ahaban ye hu ni sa ye we ebi e wo mu
okay
ah ano e den enye se kakra bi
okay
e wo mineral bi e te se potassium e wo zinc e wo phosphorus folate e wo mu e san wo iron enti be mu je duro kese ye pa
ai
aboso mpo
e na se ye nje e yu
na u se se ye so bi moja wo form a yake kan ha ban bi ese faweni ade we ma moja chance ani o ma ni nyina
sa
so moja so ate na o de aban we u didi juma na nsana se moja na nkosoro a eh na chese ni e free free na nya ye ndi e yare ni bia
ayo
okay enti no yes ato aso no esan wo antibacterial effects e wo mu
okay
we no esan anti diabetic aha enti diabetes for o mu nyina e bebo awura ho enti sa ni ma we e na wo mu ntia emane ye sronko na ne ho ye nwanwa ah india fo no se de o kan ye no mfa ni agrosa no ye drop a ema india e na ye so nyame adom aha nya na wo fa ba fichire ha ye akra bi wo se bibre sisi wo
sa
na re ho sem ba ko nso ni se ye tie dro ho na ye yare
na ye yare
e asem a ye asem ye tie dro ho
na ye
yare e na ebinum so so ama ye de osun bi achichire wo as we no dear, a year for dear. Oh, was my baha binder.
That
was moon to me, my
dabby dabby.
Trade the umpon and a year day,
and
a born idea. And to my mean, sir, I dream a walk in the patrimo, sir. So dear, I buy a did ma, Sabby, who so you be a winning MBA yet. Sabby, who so dear, I was soon send me now, oh, you know. In your infirm, if you said, send me do river at train no more. If you watch train no more, and the air and time was young and quarrel and the air off. So, and come at stretch so. I have buying crown one. We beat me your bonnets here. Now, I got here, have buying no. No, I put out in soon. No, I bomb pay a beer so. No, they are for no. Now, I'm in a born natural.
Sadly, we are not
straight. Two of whom, or Henry David. William David.
William David.
Papa, no, none in some money. Then soon, so no, so young, any pa.
Aye.
If I hint us on into
but say aha eh active TV when it was our show up comedy fee I Dr. Moses ewa hase ya oni ye cheche nkomo afa ekwaye befa so ye be so akwaso mpo ye chaye ho aba ye ba ye beto aso yes, how will be a crab by active TV? What pom would in fear, Edward Nigusua, who is she? Na, yes, I call Doctor Ho, and some day you will hop on. If we say a possum pono, who want a kitty get his anno, and you may and I yas him ketswa. It's yes, I call Doctor Ho. Na, maybe son is in Fwebby. Doctor,
any other?
A possum pono, me, and you shall much say, it's Missa Sabio Bema, won't to mingle. Impotence.
And no cry the yank kitten kitty.
Sound.
And we are yank kitten kitten.
Say, what boy? Yare kits webs, and I say, I rare kits webby.
Maybe she say in a macuma, macuma, quibble.
Ah,
so it's here. It's matter. Apostle poor enna asthma. Would be adding asthma. At she bears and fear bears and do adiasa. Asthma in quadda. And as soon if ye in apostle poor, or ya, not on what you are near of you, so she negus or sashen
or sail.
Ah, possum pay be two asthma no as say I den, a free ho a day a mao. And don't see Sevilla make a say no, a wanka san and answer winny be, and a asthma a tete noa. And no, a possum pono, bon sir, a baby or so. They are not a kika atari moon.
Yes, any police no.
Mo asthma for a dean in ye. When a binum so friend of Fra Bire, a yes, I a possum pono.
E janin ina
friend ko lan ko la bare
ase
ase se no se enyi a otu a be won se ayekese ase abo aha se bi mo friend no mo fra bare na se ko lan ko la bare nti asma fo no omo de eye enya haban no
okay
abai a aso e wa hase yi aha nti eno sa no won se de mensem tie otime etime mensem e wo adwuma ye pa won se susa
susa
so pedodo se be ya betime anya adro ni ye Nti ano no fa te se memensam se ye a.
Mhm.
Maako maako miensa.
Wonsem maako maako miensa. Okay.
Nsa bua ne baako sa. Miensa. No wa horo ho. O horo ho abesi te se ne a usi abe no.
Besi na be wadro.
Abe wadro mu.
Okay.
And then my friend is going for the year, mum pen, mu ayi. Ayi ba ku ya. Omo di eya madi.
Ah, blender.
Aha.
E de tu ma hale a blender.
Always is le gon na pese. O use blender dia. Fade juma. Wa o take as wetchi ho ni de ayi.
Be wardrobe. Esi.
Esi. Nti wasi nu a afi no. Na o de nsuo 1.5 liters. Afra na waso ne. Eno ye nsuo kase no.
Bottle water kasiye
na ewo mu no e na 1.5 liters
na dia fra
we dey fry we be num no 7 days aha we dey o ye we afashe fridge mu o be num na we yi
e yo bi o wa asma
aha o dey o be yi asi ho
okay
afashe mu e be sey nti be yi asi ho ama ajo ma cho wati asiye
okay ma ti asiye
ama sa aish ni nyina aye den afri mu aha sa na wati mi anom nya sa be san aha o aha nti o mo sa no unya kasee ne sa e bekire mfie ne sa de obenom
no
ha into 7 days no na asa oye obeye atoa so sam prince into 21 days no no so ti asie tu be wie no na asma no oso won kode a ene ne kese ono anu onim
onim
asie betu ama ni ja bana pepin ne tintin na da bia na e hawo mu no omuso bi mu hawo ma so woden obi wo asma ni spray odi egu ni ho obetimi acha mo nipa base du ama obi anya bi so ti ase ebe ha o ense se dust o ben ho bebre o ask my kobobo aso na number 5 bebe bi abe da fie
asemo
ne hane ti ye chira odi e obeye no na wo soso niema bi a se o ye betimi atrigger no no na wo so wa ye den wajai se o ye ni sa ebe bo apa nti wi e ye asma fo ne de bi different kitfo mu
kwakese
aha afi yare baako anansan etietien titimre mu hono ye pina na buta mu penso na nkaye mpani yade be onso obi anyasa yade ni bia na o yakwo wo mu diabetes diabetes e yare bone wanhwe ya ebetimi ama ho ahyehye o te se de yato waduro mame bi nya diabetes yade na chi sa ne ho nto ne da omo so o ye baifo ene edi mame gu asori fie ene ye tie no wo ba ye kan wonu nsa mami si menya hwe o ma tete ni sa afi o ma na no so se me na me ku yesu eno mu dia te diabetes no ama ne ho ayira no te ma ho hwehwe pa se wa ho nti eno no sa no we ebe boa na ye nya na judidie be ma ene ma mu ayi aba ise yi no okwa dwuma a o ma fie ntem o kwa dwuma no nti wo nim sa wo ma ntem dia ne wa pibi bia den
adi
obe bebe duru fi anajo be 9 anajo 9 no afia no be pre kwaso so ehuno ene fufuo anasa ponchiti na ode bia kokonti anasa banku aka ho bisasa sa bre na udi sa eduane no unim se sa kabu na ubedi no ene na bebe dane e glucose no sugar no na ama energy nti sa anajo na ubedi sa we na she wa fru sa no ujidi se e ha be na ebe to unhia sa energy na anajo no so ti ase nti ase ehu bre ai be di na banku ni fufuo no ni yedi na nopa ni awia ye ni sa nuana ne mfa nda abibifo titru kroma ga na ya dwene se yedi banku num ne fufuo mu no edida da bi yedi na nopa ene awia nti maame wo so so kunu ko ba ade asa e ma ni ni aduane
no aduane no
if so di no konya diabetes no wu a enkora no hanu behwe wo and no better sack or half of the idea then, Edia bro. And now your brand here say, ye do but two diabetes at Drusso. And no, ye do to swa, oh, no, I could see Unquana. Oh, no, I could see so bad then. Ubi woo. If he says I would die no more, sugar and bits me and drop here by form. A banner sounds what Utimina and Wabit me a trashy oh. Boom, yes, as soon as enough, we ain't yeno. Nancy so, or could die at once, sorry, or fire her by while my beam, salty as yet. It is our diabetes in swa. Na wo sa wo beja na judidie ne dia dia mechire no sa wo anya na judidie ne kra na anoma emfa
emfa
so ho nti wo jai na wo didi ntem na drinks ahodo bi ababo banom no ani enti mmo bidin na wo hu okwan a befa so a wo di sa anyoma ne nyina be di dwuma ne nyina edo how ebrain nti hwane ebe boa wo na waye anya sa na wo de wo se wo betu agum sa wo besa akofo how kese e dia ba abeshiewo enti o diabetes a ensuro enka akire enda so e den e wo e ma ntine nyankopon abo aposo mpo se ene memfa mra na mekyre diabetes fo no no mani ntime nye ebinu mutifie esu be ma bi awi diabetes aduro sa amane no yiri no hunu ana ne buafu ebi so okoda na jo a no ordinary a kyre dan on chia ne ho kakra kra fia bibi besi so ho no o papa yi o diabetes enti ntime nye hu adia chia no pa na obey mary masem akire oyire ne yire nikita yi chipu ni mchefre frying pan na di chia yi no o di hwi na nim se na ntia pa yi so ti ase e ye yade e na ama ye den atimi aba ne sa enu ntii papa no se enu ntii na obi a o sa ati bia no ni bia o ntii me se wo sa wo ha na enko tena ba bi enko di are ho se o me yade di de me ye den e ko wo emfa wo nko wo aboso mpo e wo ho ebe bua papa papa na diabetes no so arehosem ne se oba ne nko amba na ofa ase ba ko ho
ah
ye friend no high blood pressure dem friend hypertension
ah
oro so ni hu hu papa 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 obi a we sa no pim ne sa amo no so so ne be ma de eno na ya na ma eye o how no e bi se u be num sa no ne be sa do half friday
abro
eno ti se ye kire wo se no na obo moden na o how na ma na enu mu eye sa woti ase ye o wa diabetes efie da nwumre na so be we ensa kontrasia jinsa no asa ajina mu ayache so woti ase ye
anajonso
a fat bebre eye den ewu mu na wa wi agu ne ye mo wi anu asa ye den akoda aka ho we nu mu nyina de o how na eye den ebe brew enti jai sa enioma no didi ntem na nya ebre na da abufuo obi abufu wo ka ne ho ha wa hwe agye se o se edem ha niam nyina ansa na ne ho atimi ato no obi yire bufu agye se wa se ne kru tv ansa na ne ho ato no sa abufu na ewu mu no ebe san de yare ayede
abro doctor obi so mo ha amame fa cho sa fe na odi ofide na to aha aye active tv weni gusu a wo hwe wa pomudi fi na oye doctor na pesa o ba ye jumede is na ne ebe chechen komo a number no any wo screen is no wobefa na ye ne wedi ngita wo bia e wo se ye ne wudi doctor
nnu ya ba enti bp fo no omo de any diabetes fo no e ahaban no e na odi be di juma obetimi anoa obetimi aposa anom ha e fre ba ko infusion and a decoction se obefa ni se no na odi wapo ape ade kese na waposa ewo nsuo nu ono ma eyeye obi ho ompe ne sa oso no de obe den obe bu ne didu aha so aka aha ye no ho anu ti wo se ye no de se obe pese obo ne didu a ehu wei didu wei nyina se ye anu nya be se ensia se ye anu ye me cry
se ye six
ai mo na odi ye hata wo wiye mu
Sa.
Aha, ohwe na sɛ de otie sɛ odi gwa wiɛ ne beka bia.
Ɛbɛ mmoa.
Ɛbɛ mmoa mmoa asa kra. Nti odi agu hɔ saa no, nansa. Na afei ahɔhɔ ho fɛfɛɛfɛ. Sɛ wonya sɛ yɛ ano nsia no a, odi nsuo 4.5 liters. 4.5 liters. Ɛno yɛ to akɛseɛ no mmiɛnsa. Na odi ano a. Ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛhuru a, after 25 minutes no na aduro no ayɛ dɛn. Na abɛn.
Wohu
sɛ ani no ayɛ kama. Enti sɛ wo yobi a wadi emfie dumienu ekosi dumwɔtwe 12 years ekosi 18 years wo ni 12 a onka ho wo yare a totoa na mo na kɔpɛ wa sɛ mka wo yi de mekyire no onka ho wo yɛ pemfo a onka ho wo ma ba nufo a onka ho nti ɔmo no de ɔmo ti sɛ ɔmo ti e bia ɔmo ti mo kan kyɛ nkrɔfo
sɛ mo ti a mo nka ho yɛsrɛ mo
ma yɔ ma firi mu enti wo no ane saa na se na obenum no enum na na pa wi anwumre nti eno no eh 110 milligrams 110 milligrams ni ye disposable cup ketwa na ewo mu no ketwa no eno half half 120 milligrams
okay
nti 110 no eh half ha obenum no half anopa half ewia half anwumre ha diabetes for ne blood pressure for no omo e de ok we e ye ne sape a e betimi atu sa oha ni nyina ase e den e de afri ho na anije atimi aba omo akwan mu dade ba ku bi so ho a e teti nipa a ye fre no hyperglycemia
hey
hyperglycemia no enye bibia e ye oha bia
uti ni di kwatu se ehu
me kire se obi sugar ne wo so sort as ye. Obi to kwe ni sugar nan am 30. Mwao. Nti eyi firi ho na eyi BP ne so e firi ho. Afi hyper ne ba ko san wo ho. Ano ye hyperlipidemia. Hyper no e chese kese ye na se high. Na lipidemia na lipid. Lipid no e chere anwa.
Na yare ni di no ma na matutu ana se yare ni di ana no.
Ehwe ni suni ama ni di.
Hey, na ya mu susu ntu ni di.
Nti hyperlipidemia no. E hankro fo bi so be okoye no doctor say ne cholesterol e den
e wo
cholesterol aha na no na nya cholesterol ne nko a ye hwe triglycerides nya hwe total cholesterol aha na hwe low density lipoprotein
okay
low density lipoprotein no e no na bad cholesterol no very deadly pa nya hwe high density lipoprotein e no na good cholesterol no e no brebo no na produce duduo bia ohia bia brebo e betimi e dia ma Abrewa 80 years, chibom na udi. Enye, ebe how? Okaos mi di akami ya ye, ewi asye ni jie. Ube ti mi enyi ache, ache. So ti asye,
ushe, enyi mi bi ya.
Ne, angwa hodua bayi, angwa hodua, e kuni papa. Angwa ye, gu biaswa ye.
Kuni papa.
E ku, nipa.
Bo mu mu.
Ye mu mu, awre ho se mu, enono. Mese cholesterol dodo bia onipa bia ohia no obrebo no etimi eden e produce edema o nti yenfa nche etimu sa na ye ni cholesterol free food no na emwayen nti yenhwe ti se obi abrantie anajo na osu be didi anajo no so sa twa ponchen kwan a wo hwe na anajo ani anwa hwe wani mu a otimi mu ani ewo mu ne nyina no e yade a eyeden e be hayen enam no nyame bo ma yen si yen fa nya duane enti enye den a ye bere na emu no we ne kwampa so tetimre mu ho no omukọ mu hia den mu ni ade ko bo ma fo die wi a na ye de pepre hwente anu ma fa nam no ho na omu de aho apa so ama srade ni nyina ye den atwe fim na ka fiber wo wi a apomden ko a sawti ase ye enti enu no de ye bere na emu mu so we ne kwampa so a o ha obi a enye den enni mu sawti ase ye ye nu ye de ani e pe sradie ne dodo enti na me kan aye hyperlipidemia cholesterol no na aposo mpo eno sradie ba ko aye pa wo ho ne se e monka ye
sawo
cholesterol no e kosro a e monka ye ma hu se e kosro nye se utu anamo kwa ya sabia nko an ye wo labo e be hu se a ma mi papa yi ne cholesterol e den e wo sro e ya na encrofor the numbness e hye se o cholesterol kosro e anansi kamu sa nanse chiwa numbness no
we be say nanse we police
nanse we police ni rank kra o
so
nanse nchi nipa wo yare se wu se nanse ahyase e chichiwa
chiwa
wo no bi oda owo mpa so nyina mo ye pefiso obetinya oda bia
eh
ni enti ate sa ne se nanse e chichiwa se de omo kana nanse numbness no chase se ba na wa dwe hunu se e de akumayare bi e brewo eno ne akumayare ne nam ha beti me anya condition bi e fe no angina pectoris beti me anya condition bi e fe no atherosclerosis ene yo atherosclerosis e wo ho obi wo ho ti me develop plaques e wo ni arteries ni mu eye anwa no e bobo bobo apo bi sa no na e wo entin ni mu enti moja no be den na timi afa mu yie eye sa na e de akomayare e ba beti me asa anya eye high blood pressure ni bi wo ho beti me anya cardiovascular disease e mu bia wetimi me se oni obi oda gbo mpa so ensunsun ye bia ni mu so obi abetimi akọ apre bia nti ye mmoden se abre ni abre nyina no se betimi a entwen nyare ansa ebi se me se hyperlipidemia e monka ye enkyere o se me ba o enti hwe ho ye dakro ba ko bi hu a na odo ato ho na o manketinkete odi omu e ba bija ho na hwan ahwe mama ho o so so se wakọ na yesi o sa o ha ni bi nso a eni awre ho bo modin tutumrika go hwe abushia pani aposo mpo na fa eyi sa oha no eye den e firi ho na odi be yi na firi ho nso no wa japunch nam ne wi anajo no
anajo
so wa sia sia prepaso na awi na anajo 12 o'clock wi anu akase me de me e fie da me jimani o wu obofo na e besra wo
na doctor wa sue ye ho no yare e ben na mo sa wo ho e na ya sue ye ben a odi betu jama
yo yasu ye no ye me yare safo ene nyankopon heba center
oh okay
inu mapanti ewo krom
ye
wo abeka la pass
oh yo
la pass ye ye
na we mo krom apa
inu mapanti unse udi asempa da bia no wo bi ankrofo hunu wo aha nti ye wo Las Palmas echi se ufi kaaso akwan ne so a
aha
usi a besi wo ecobank na watwa kwan mu ko Las Palmas wo se masala chi bi wo ho ne ntem no ekwan ne da wo sa wo fa so ko anim be se 200 meters abrosan ye di kan onsa ni fa so ya painting wo grey ye ash ye na ye last e wasi ye ho fe 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 kama uremu na abade a oyare ni se wodin di afabra yare ni din di ye nsa bi ho ye sa yade a ye den e wodin ti de ma bo bo so wa nyina no ye ye hu adwuma pa e wo na aposo mpo no akase ni menka ye kora wo
aha ye
ba ka no na ye ho no ni ye de hu ahon ho pa ye brebuo mu ohaw e na hyperlipidemia se ye lepis ana se anwa bebre aba omuje mu ene de ye tata hwe kra mu ye mo fa ase no mu a me de omuje jinji mani
yo
ya ye wodi di a bra ye ni di di ye nsa bi ho
mate o de another change se kaka wa me aha eh active tv ene wani gusu a o she ya ne doctor ene edi nkomo afa ahaban a ye fre no aposo mpo eh ye cha ye ho aba ye ba ye beto aso Now, free now, do a feeding at war. I have say, hey, act. TV ene wani gusu a wo she na na yakune di yado me ene majima egwa ye ne doctor edi nkomo efa aposo mpo na me se kai wo se wo ye doctor na wo she ye na ofese wo ba ye jumede ye so emi ye ne wo chichi nkomo a number no ene o da wo screen so no wo be frere na ye ne wadi nkita ho sabre de aposo mpo
world is being ruled by the ideas and inventions of generational thinkers?
The Wright brothers invented the airplane. Thomas Edison invented the light bulb. Though they are dead and gone, their ideas and inventions are still benefiting mankind.
Our boarding house, so comfortable, a home away from home indeed.
We are the young inventors, and as generational thinkers, this is where our researches are conducted for inventions.
Ici c'est notre bibliothèque où nous faisons nos recherches.
Do you want your child to be a generational thinker? I introduce you to Pure City International School, Day and Boarding.
Admission is open from preschool to JHS.
After 64 years of independence, oh my Ghana, yekoyechi, anayakan sinsemu. Abain beba, abain beko, enimu bo shakesye. Nansuni inaichi, Ghana, yena yenye. Ya pine ahodo, say NACTA. Schools, hospitals, bola emine.
It's not a yabed and by a 9 AC.
When you know a wine asset here, and Unti and Active TV, Yasisha Jumedia, Yatuli, is this Ghana? Yadi very well.
Jumedia, Yabapa, my intro, and in Tradas, not the Edica, the Edition, Ninano, Yadi Abel, Midin, Eddie, Anno Clement. Chairman, the Biara, and men on ice about Apemu. Is this Ghana to make our active teams? Who so be? Not so far. A science and fashion was it. One so one so more. And if you say, I'm to be so far. Is this Ghana? So, come to me.
Fier de mon Ghana, fier de mon ethnie, fier d'être Ashanti, fier de mes sœurs, fier de mes frères.
After 64 years of independence, oh my Ghana, yekoyechi, anayakan sinsemu. Abain beba, abain beko, enimu bo shakesye. Nansuni inaichi, Ghana, yena yenye. Ya pine ahodo, say NACTA. Schools, hospitals, bola emine ye.
It's not a yabed and by a 9 AC.
When you know a wine asset ye, and Unti and Active TV. Yasisha Jumedia, Yatuli, is this Ghana? Yadi very well.
Jumedia, Yabapa, my intro, and in Tradas, not the Edica, the Edition, Ninano, Yadi Abel, Midin, Eddie, Anno Clement, Chiamen, Mimin de Biara, and men on ice about Apemu. Is this Ghana Jumedia, our active teams? Who so be? Not the so far. A science and fashion was it. One so one so more. And if you say, I'm going to be so far. Am I Ghana? Is this Ghana? So, Kamisu.
Mais je sais d'où je viens. Je suis fier de mon pays, fier de mon Ghana, fier de mon ethnie, fier d'être Ashanti, fier de mes sœurs, fier de mes frères.
Hello there! Are you looking for things to buy and you don't know where to get them? Do you have a business, product or service that you want to promote? Then, Active Wednesday Market is the best place to be. Sika kumebi, yebe boy that on the under rama. Upenye mapa, bana mesne gushwine so. Na freye, shaye ukriya da biya. Ewa Active Wednesday Market jumediye so. Emra no miye no abo, na yen jija. Active Wednesday Market, we grow your business.
Team has been serving Ghana and the world with the best quality and organic shea nut and shea butter for all seasons, from drying, crushing, milling, mixing, boiling and filtering. Yendi Boy Enterprise is the best of the best. Yendi Boy Enterprise also do exportation to any part of the world, so no matter the quantity you need, whether you are an individual or an entity, call on Yendi Boy now for quality and organic shea butter and shea nut with an affordable price.
Bibia a wo mo say ye ye no ha no e natural. Bibia 100% natural organic. Because be bre wo hon ma brofo no be bre hon ma ya no be organic. Even Ghana ha, so wo to we kura mpo be tumi dia ye aduane. Edi amana ye ye. Wo dia we yare bibia ni. Ye kura mpo hwe.
Funny asha for we dey mo de be chiyan ye nya technical problem kakra enntina e ma tv no etiko ye no na aha eh Active TV sabre wani gusu a wo hye wapomudin fie Dr. Moses wa hase ya obwaye amie hu akosompo ni de we yisu yisu no ana se kwan ben ni e be fa so yisu no ebre ben na wo sie yisu akosompo Dr. wa hase nti ye se ko na ye ne doctor akwakodi nkomo afa aposompo doctor ye ko no na wo ka bibi fa wasue ye ho asem yawe amutume sa ne na emutume sa
Tena meka eye azospermia no.
Aha.
Eye bema, anu ye fere bema krawa.
Aha.
Ono no otimi ni oba di ahye mu. Nanso so ontimi enyi san oba. Mema bibre wasasi so a, omo wasa ha no. Na ya no mu di ahye ma no. Na so eden tuma bodi mu aboduku. Mu aba e di oba na tem. Mema no so wo ha. Nti ya me tu fo se, ono wo yire atena afi ba ko ntem. Na se nyin san ntimi maaya o how bi e wo ho na bosumi mienu miensa bi de no de ntimi nka ne sa fi afi kro no
okay
ntimi se ah nkro fo mienu yi e bi o mienu wo ha o ana se ba ko e de e wo o ha o nti eno so ye fe
okay
no ye nkra nkra ne bia
ha
brevu mu ha o o de ba ye bi ni nyina e de afri ho
okay
na de di di ba ko pa so ye hepatitis b eno so abana san Enti wili ya mifuwa kwenye suna mintu wa mamfu njina afuse. Sisi wakwane faso de sano. Mre pa.
Yeah.
Si ubi ubi. Unu neti naka ya mokuwa nani hufi frikanwa. Kanwa. Uwiti ni enyambi.
Eh.
Enti se wako na wako ya la. Nibu wansu njadini labu nibu wanyadini.
Mm-hmm.
Na se unibia. Na wabu uvasi ni fefefe.
Okay.
Se ubi nsua. Na waye treatment.
Mm-hmm.
Aba pa. Yare miyansebi aba. Na nsai.
Mm-hmm.
Typhoid.
Mm-hmm.
Ena. Helicobacter pylori, the boy or my H. pylori, and also a hopa, banan, Saint Pan, and hepatitis B. San Croformi and Savi, a moon June with thee, and to be a wedding. Opa, no, I call you him. Yamewa don't know, so how be no hepatitis B, no more lesson, and
one
no beer in
yes,
and wine, if you say, Yanum Becca cranny and pen for you. Now, Mabuna, but almost so. Emu me bi san ye ho kwa em se nya dia e bi ti akwa ha ti anu so so bu obi a o di tutu mi ka no ma o ba embro din tren fie nsun ni are ho
pra
na ye mu wandru ni tro se nyankopo no e di tumi a hye ni ha ban
mu
e ho nsun ha ban ko a e na ye di e di e juma ti yare ye ni wodi ye dia na ha ban so ho
na obi a wonya fibro ono so be no ana
ono di onkan wo mu di omu nkan
sa o
ha fibro fo ni mu
Omo kan
fibro no ne ho asem ka e den kakra. At onyan de ne be du dia na okita was kan o ba twabra na o dia be chire. Ye hwe na ye dia haban betimi aya ye be ka chire. Sa haban timi nya opa fako ko na bia betinya fako pim bia o ye be ju sika di kwa emfa. Yo ho a sika ni hia ne chi adwuma no. Ti o timi nya kra o so betimi aya. Ti nya no dio ba ye hwe ne kase no. Ni atro se we dey oyen den ko na yin fi o ma o eno so nyase ye ko ya bi o ya na mo de show o tun na o u
okay
me to fe fe
on se o che diabetes no o ka se o be fa sa de egu we sa mi ensa
insia
na be ma o ye krawa no ono so so be fa se
yo me ma no ho no we no enye se e boa o ama o performance ne mko atimi akosoro na
mo mu
no esan e ma o timi e produce sperm fa omo ewo ahoden pa fa fa ene otugu ar na omo esin if it's a zinc bimbre ewo aha ntia no no eya na ba no se na me chere se asthma fo ne be di juma no sana be man so so wade be ye na aboa no ofa ne nsa no maako maako 6 be ma
eye eyi na etetere soro no
ne ho hia pa ho ni
sa
ene ma ye di we ye no I know what they. It's a bear man, oh, you may.
Hm,
now on some mat and see. Now, so, oh, cast what you are see. Oh, it's like
this. Look, I know I blend it,
dear. But you will cry. I be wondering who be that.
Hm,
and see, he answer affy. Now, doing so no afra, not what's on it. Oh, no, so, Cassiano, or then she 1.5 na
and a
fra. Now, I know what Kai said, Uber Sonny so. And no, no, the 7 days, sir. I know. Old Ben Matras, who been prince, and no beam said, one Cassano, Waco crying, yes, Sibia, who only go spermia, and lose spam counts. But they all know the best and go spammy and sir. Sanko, Naka, Simon analysis, and I had the beam said, Ambassador of a fair fair, and my Nijaba. Now, in ya say, oh, ye do it at him, sir, no, 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 na emwa ebe ma no e wo fie. Mhm. Ho be de na nkwa mwa no so so de
Ampo, this is the enemy.
sana nyame ehyehye no ana aposo mponu so so we say ebo kidneys na liver no ho ban na esan e o potassium bembre nti so didi juma o nya kumayare na kumayare bi e no ade we didi juma e beba etimi abame hawo na so so no medical kan say bi kira wo say eh aban no e ye duro aban bi so e betimi asan e den awuduro
e
de amawo we obo akuma
okay
asan ha kuma e wo kwan bi so bra wan fa ani juma e kwan ya sese wo fa so na wo de den udi edi juma no e betimi aha wi papa papa afi ma men kan say mba ko bi nkyre e ye enema bunu aba
okay
maybe a tantra we fa me na anapa tutu tu be se sex mu ho no ana me hu se wato energy drink
ana
otu anu no anu da ho from be fa me bi no asa anu nto anu nto aso mpe nan na me se se akwa ofi we skapa ho ana sa de na wo kasa ana se sa de ya wuye en che bi kidneys e be se yu unis cancer wa bi ya ne de ba ya ne bi wo ha be su ya wo na unis ka wo be ko so wa ti ase ya caffeine bi bre e wo mu ena cafe no so so no e wo dudu a esese onipa bia da bia no ndi ehuhia ebi wo bese bese ya kula nati ebi wo bitakula dem fe ni michin goro no aha ebi wo mu anu ya natural organic one pure omo mpe no o very bese no e nti o we so what yes eno kula no ko we na na patututu na kampese wa kwa kofa
kofa
we ana na pan oye de ono ebe ha cafe ni e dose wo dodo ketwa no 500 milligrams nanso da bia no anka ye hia 350 milligrams of caffeine na wo 500 no bi kura timi no mfo so ati ase nti ahe no 2000 milligrams
eh
oyo ha kase pa ana ape e de ama wo nti we e bo kidneys no man na no nkyese wo sori a kona kwa we sa energy drink ni bu
yembe bi
ano de ene opa agai emfa afi oha ba ko a esan ewuwa pa etimi etu ase e arthritis ano ne fere ne sasabro no ana ani nua e fere rheumatism ahotutuo ewie ma enunu se ene bi aka dem e se o ntimi mpie abonten agone ba sa no a na ho se eno ye inflammation of the joint no aha nti e ba ne sa na na emu eye den ayuo nti ontimi mpia bonte onya ho sensuo mura kakra bi anu akote sensuo ne tona wo bade a asem ato no de ode ayibo ne nan te se baba yara no nan bandage a ode achire ne nan a ya de nti se se basa akoso mpo e wo ho a calcium bebre esan wo na esan ye anti inflammatory na ho nkope bi mfa ne dwuma na wo betena fie abesu ana da bi se se e ba ne sa nti wo bi a arthritis etete wo wedim fie du bi ayɛ kro sɛde ɛma ka no 12 years ho no ha wodi bɛdi dwuma ama atimi aboa wo ne dwuma no makyerɛ wo sɛ wo kwan mmienu ne yɛfa so didi dwuma sɛ wobɛposa ɛwɔ nsuo mu anaasɛ wobɛyam ne nyinaa ɛyɛ ahaban no mmarima ɛna asmafoɔ no ɔmo na ɔmode ɛyɛ n'aba no ɛbɛdi dwuma na sɛ ɛyɛ adeɛ ahodoɔ a mabobɔ so yi bi deɛ a ɛno no deɛ ɔmmɔden sɛ wode ahaban no ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛdi dwuma ama atimi aboa wo me se ye wo nuro ni wo enti nsesa ye trase na isu na ma re ho se mba ko nso ye ana ye tie benu mu ano hwese obi se ha banduro de enye ha banduro enye tieni yo ono no no ayiri wo fufu a no ama na ye kontomire nkwan ama no wadi ana ne wo ye ayi a nkope bi ko bi na wo nyam no hu na wo so ti ase sa o dia nkwan a wo dine de yema o ndi sesi a ifa ne se obi mo ja so ate na ma che ne so pe kontomire bi de awo no na fa eye ko osusua ha ban a wo ka ho no a wo no anu ma o benya mo ja bebre eno de wo se enye na wo de o dia nkwan na ye sa ne ne ye no so nye eti tete ne ma no ye nkonkofa
tate
na ebe boa ye yɛtu ha ban gudi a yɛtu yɛni pandua yɛde yɛnkwa ɛna ɛdi agorɔ ebi sɛ aduro bi a ɛni hɔ ɛkyɛn ha ban duro aduro bi a ɛni hɔ a ɛkyɛn ha ban duro kane no wokɔ yɛnkura ase a ɔba nyɛmu a wɔyɛ nduro odi bi eye abedro no na odi bi e saka ho kese ye nkon kase ye de sekan kra e ko papa no ni ade obe fefe afa na mu afa ne ba na nei so e obi e ko ti ha ban sisi a hey awosam sem obusum ba e de bi ha ban no enye busum bi ade a ha ban e ye twede amponyankopon onim sɛ yɛn no yɛbɛhia nti ne wabɔde ama yɛn sɛ wode aseɛ na wode yɛkɔ animal kingdom hɔ a woahɔ mu aku a wokɔ hospital
yɛnrapeatna nti wode waseɛ yɛhɔ din no bɛto dwa na wode wo number ato dwa sɛne bɛyɛ a obi a ɔhwɛ yɛ ɔbɛfrɛ wo
nti sɛde medii kankan no yɛnwum apa nti no yɛwɔ kurom
ɛyɛ
La Paz Las Palmas achi pɛɛ ɛna yɛwɔ yare bia ɛwɔ din no sɛ wotu anammɔ ɛba bɛduru mu ɛwɔ yɛasoɛ hɔ deɛ a sɛ deɛ din no ɛkyerɛ me yaresafoɔ ne nyankopɔn no sɛ wobɛduru hɔ deɛ a nyankopɔn so ɛbɛsa oyareɛ no ɛde ama wo nti sɛ diabetes no ɛtetee wo a hepatitis b fibroid bɛɛma bɛɛma ahia apiapia te sɛ class 1-4 pɛnsil akwaraa na woyɛ akwara bɔne a woasan awe so a wodeɛ bra yɛbɛhwɛ ayi ɔhaw no nyinaa ɛdeɛ ɛna mu yareɛ biaa syphilis gonorrhea na ɛtete wɔ chlamydia tutu anammɔ na bra awɔ deɛ ɛyɛ bonus wobaeɛ no bɛtoo so awɔ no deɛ a na ɛyɛ nneɛma nketenkete bi wo a wo nsa no wo nan wɔ hɔ a na ayɛ titireti no bra mani ka ka kyerɛ wɔ sɛ wo ne obi ɔno da wowɔ mpa so moyɛ pɛ nti bra ne ɛnyi saa ɔmobɔfoɔ no mfiri wɔ so na nti metena ase na ɛnyi kyɛ na di mfe a nyankopɔn de ama no ɛmɛ nti yɛ numbers no ɛmmienu 0246 0246 25 86 37 0246 25 86 37 and a 0550 999 723 0550 999 723 and only a number sir you did you ma offering here you bet
I have for Sabre dear doctor number no e wo screen so it be be any afre doctor na said the watch church apostle mpo emu a chere no ukwa na so ye ho a wose yare bia omosa age yare a anything inty fre doctor na doctor ene wo ntweche nkomo
inty apostle mpo no ma men chere ade ketua bi mfa ho na
ye time dey yana
obi wɔ hɔ a ontimi mfa bi ɛnni dwuma sɛdeɛ mɛde kan aka no obi a ɔnni mfeɛ dumienu akɔda ɔnni 12 years ɔnka ho apemfo ɛnka ho ɛna sɛ woma oba nofoɔ a wososo ɔnka ho frɛ n'agye adwenkyerɛ ansa nti obi nso wɔ hɔ a wonom ma ɛboro so a ɛbɛtumi ɛde ɔha foforɔ asan abrɛ wo vitamin c no a ɛwo mu no anoɔden ɛna ɛsan ɛwo mu bebree nti bɛtumi afa wo yɛ mu kakra obi so wɔ hɔ a ɔnom ne bebree bɛtumi ama ne mmerɛ mu akeka no obi so wɔ hɔ ɔnom bebree a ɛbɛtumi ama ne koma abɔ dendenden nti kakraa bi sɛdeɛ makyerɛkyerɛ no ɛno na wode bɛdi dwuma anaasɛ wohu sa ka bi na ɔwerɛ afiri koraa wofrɛ a na yɛakyerɛ wo ɛno yɛ nyu sika yɛnyɛ hwee yɛkyerɛ a na wode ɛdi dwuma ɛfisɛ yɛ nyinaa no yɛpɛsɛ ɔmaa no yɛtumi boa na ɛtu mpɔ
yɛate dɔctor wedeɛ yɛbɛda wase bɛda wase yɛate aha active tv wapɔmu de mfie saa bere wopɛ sɛ wo ne womɛka yɛ ho ne ɛne wo nni dwuma a ɛyɛ dɔctorni bi a wohyɛ yɛ wopɛ sɛ womɛka yɛ ho ne ɛne wo nni dwuma a namba no ɛne wɔ screen ne so no wobɛfa na nkitahodie bi a ɛwɔ hɔ biara yɛne wo adi wapɔmu de mfie wapɔmu de hia ɛsiane sɛ wonni ahoɔden a wontumi ntena nti dan dan nyinaa no yɛtena se a ne ɛne woatwetwe nkɔmmɔ afa kwan a yɛbɛfa so a dan dan nyinaa yɛapɔmu den no ɛbɛsi pi na ɛsi ta na na yɛako no adu yiadom ɛyɛ me din nyame yɛadom ɔkyena na ɔnsia pɛpɛɛpɛ yɛsaa de wapɔmu den fie ɛbɛbrɛ makram
after 64 years of independence, Omai Ghana, yekoye ni, yekoye chi, anaya kansi nsemu.